Phadra Production.
Stereo Monster.
Umenitosha tosha, mama umeniburuza buruza, kina umenitosha tosha, sarafu umenigeuza geuza. Sijui nikupe zawadi gani, ama nikuletee kidani, hapa wametupa jiwe gizani, fungua tuepushie shetani. Penzi langu nilitete, isiwe kuundu linipote, hani umebeba roho yangu, hata kama nikifa tuzikwe wote.
Production.